Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu asihlabeleleni simemela abantu bakule ndawo nawe ngiyakumema uthi ozani sihambe siye ezulwini izinto zalomhlaba yisale nalomhlaba waso
amen
haleluya
amen
ozani bazalwane
Siyabonga sonini nalini, mihle umphila wethu nakulesi sikhathi egameni lika Jesu elinamandla.